ukuthi ngethule inkulumo engizazama ukuthi bemfithane kanti bingafanelanga ukuthi bemfithane ngoba yindaba enkulu esifanele sizwe sonke
layelule
ngingakayiphambili ngingakayiqali ke leyo nkulumo bengizacela besike sakukhuluma lokho izinduna bezingalingani izolo angazi lamhla sezilingani bekulamaxhiba aziwayo ngizakuthi ke ngibabize labo nxa bekhona ngithi ngikhuluma ngixhaswe yibo umaqhekeni ligaba ngeziphambili umathijili ugwebu ngeziphambili ngokadludluluza udlodlo ngeziphambili bese sicina ngogwabalanda umathi bane yibo abebezinduna zangaphakathi ayisiyo yonke induna eyayingena phakathi kwesigodlo sikamzilikazi njengoba khonapha obekuyisigodlo kusukela ngo-1863 lize liyetshona ilanga ngo-1868 5 September bekusekusele abantwana abaningi bese bekhulile abebelapha bekungunyanda bekungumahlahleni bekungumakhwela mbila olele empandeni sibonile ke napha abathathu ngabona udludluluza uyongekho izinduna ke bekuyizigaba ezine nxa wawukhuluma ngenqama ubusazi ukuthi inqama ingaphansi kwamaqhekeni usithole nxa wawungabe ukhuluma ngogodlwayo ubumazi ukuthi ngokwamajiji lugwebu nxa ukhuluma ngomfangilele umathazi engwendinaneni ubukwazi ukuthi ungaphansi kwamakhanda ngakodlodlo yizo induna ebesizazi okuzakuthi selisiya phambili selihleleka likunazelele khona lokho ngizahlala phansi ngisenzela ukuthi awukuyimota kwaye kwazama ukuthi kungihambise ezulwini kwahamba khona mina ngasala laba ngisathanda ukuthi bame kodwa omunye keze ngapha amaqhekeni oza ngapha ngizakhuluma bemi lapha kuzakuthi ngesikhathi esinye ke bese ngisithi abahlale phansi ngizasukumisa engizamsukumisa ngithe ngifika eLondon kuma kuzinyanga ezintathu ezidluleyo ngezwa ukuthi okamahlahleni ubelapha hawu yebo okamahlahleni ubelapha uthini uthi yena ithole sebelitholile ha mahlahleni ithole selilitholile lizela wazi njani umkhondo wakhona hayi ngathi sengiza kuza ukuthi balithole ngaphi kuliphi ihlathi ngoba abanye okwethole bakudinga lamuhla thina kasiqalanga ukuzingela lamuhla sikwazi kudala yinto yakudala kakhulu esixoxe ngayo besilaye okwamahlahleni siyikhuluma kindaba bayakhala-ke amantungwa ase-South Africa ukuthi pho ithole lakhona lingaphi amantungwa mina ngiwazi esesempangeni engakazaye le nqutu athe esuka enqutu aya engome hhayi engome thina sazi empangeni kulapho abanye abakithi abasala khona bengibakhangela nje belaphayana ngabona impawu zakhona hawu ngabona ulompila nguye kanye ngakhangela omunye umama ngabona uphawu lwamantungwa izwane elikhulu lisuka libe danyazana eceleni luphawu lwamantungwa lolo lingakukhangelisisa lizakuthola phakathi kwabo abanye ngababonakala ngezixhenxe isixhenxe ngezamantungwa akutho ukuthi bonke balazwa abanye bakhona hayi-ke sengizaqala ngomzilikazi kancinyane esibona kuqakathekile ngoba ngizagcina ngisetholeni asilalelenile umzilikazi engizathanda ukuthinta yikuzalwa kwakhe silalo ugwalo ngaluloba amangwe sakhuluma ukuthi kanti uvele yena mzilikazi uzalwa ngubani ezingwalweni zethu satshela ukuthi uzalwa ngunompethu engowakonxumalo hhayi cha kunjalo sifanele sikwazi lokho ukuthi kanti uzalwa ngubani yikho engizathanda ukuthi ngikubeke egcekeni likuzwe kusegcekeni akudingwa ukuthi umzilikazi ube ezalwa ngubani okwakonxumalo lokho ingane kwani mahlabezu umuntu loyana uzalwa baba kwendiweni ayahlabela amantungwa athe nkule nkule abekwa amagwi inontolozeni yingangondlovu yewu yibo-ke umalumakhe yibo-ke esesiyathathwa likuzwe okwakonxumalo kuliqiniso umathobana ubethethe konxumalo umanxumalo bekhona wazala udwangubana hathi umzilikazi nguye futhi wayefanele ukuba yinkosi udwangubana wakhona amakhumalo asekubona ukuthi nantiyana ivukana muthaka lo sekufuneka amantungwa amelwe ngumuntu oqinileyo hathi udwangubana bambulala udwangubana bacitha waphela nya umuntu owasalake owayalandwa waba ngumzilikazi ayengaphambanisa ngamantungwa ngoba ngabe kabamdinganga ngabe kalikho la kwadingwa umuntu owayezasingatha leso sizwe limzwile obekhuluma lapho thewule mpandla uthaka emnike amabutho angasimabutho kodwa laye waba lesu wakubona ukuthi wazidla ezamabhidi wezala zokulela unina-ke ngucikose wakondiweni sikuzwisise kuhle khona lokhu ngucikose wakondiweni sengizalitshengisa ukuthi ngani sisithi ngabakondiweni kanti abanye bavele bathilo nansi ingoma iyahlatshelwa eyamangwe 1 2 nasi isangelo sabo sithi abasisu sihle esalala inkosi umzilikazi 3 umzilikazi labantu bakhe bathi sebetshaywe ngamabhunu kandaleka ngo-1837 emariko egabheni wathi malumami hamba labantu bami umalumakhe emabhukwini enu litshela ukuthi ngugundwane hathi ngukhondwane engwakondiweni ngoba walala sisu sinye lonaka mzilikazi wayengeke athi yena dlodlo kumbe stole hamba labantu bakhe wayeza bazamthathela ubukhosi yikho wathumela umalumakhe ugondwane nguye-ke owahamba namnyama akamajijili ugwebu kodwa ugwebu wayesemdala umuntu owabambayo waqina kwasekusiwa ngulo umkhaliphi umfo kadlekezela owakokhumayo ngale engudludluluza ziyizindlu eziningi kwamnyama udambisa amahubo ugodlwayo ye buye lo ngamatshetshe abathwali bophahla engakasifo umasuku kukhonapho lo yengo ngolukamlugulu khumalo kukhonapho intshamathe intshamathe ngibona nantani ibala lakhe selincatshele induna yakhona
Ntolwane
hayi ungaliqamba zakutshela ukuthi ngubani
Ntolwane
ngosanda ukufa engu-headmaster yibo labo baningi ngale ngemakhandeni zama ukuthi gamfugamfu ngoba hhayi isikhathi kasiselashe ngale kodlodlo-ke kulapho bele ungifangilele engwendinaneni bekulomagutshwa ngale ngowe
izwanazi
hayi maningi-ke amabutho ensingweni lamanye yibo-ke yona ihambe ngale ebuhalihali uhamba logwabalanda umathi uhamba lo maqhekeni nawo usitoli base bezohlangana ngemva kweminyaka emibili sekonakele sekati okhondwane sebeyibekile inkosi hawu use umkitika oyilandile inkosi wafika wayizeka indaba enkosini yazonda yadla malahle yathi la ngonela umntwana la libona ngaphila ngelaphuma elinye lingakathola zabizwa ke izinduna zabulawa izinduna hayi siye zabaleka kodwa ukukhuluke ikuthi le ndlovukazi umwaka owakonxumalo laye wabulawa kanti ke lindaba kamzilikazi ezalwa konxumalo ukuthi uNkulumane uzalwa konxumalo sonke siyakwazi asikuphumputhi aphinda azalwe ngumanxumalo hayi kakuhambelani kazange azalwe konxumalo uzelwe kondiweni kondiweni komthwakazi kazikho induna eziningi ukwedlula ezakondiweni ube kwezelani umzilikazi ube kwazi ukuthi ngumalume wakhe wakwenza ngabomo kulezinye ezakondiweni esizaziyo kazisekho kathesi sezacitsha sazikhona hayi akuthule wena sebacitsha ubuduna bakondiweni bebebaningi okunye bakithi siyamazi umzilikazi ube lamakhosikazi amaningi phakathi kwendli lapho ukhona ungamqamba na olikhosikazi likamzilikazi wayengowakondiweni akikho kanti ubezathatha uninathi kodwa umntanakhe ulobhengula awadanisa wathatha waqeda ogogo bakhe omandiweni uthatha ogogo bakhe wayengeke athatha umathabalala ngoba yena ubezalwa ngufulata owakothabalala kwamabindeni wayeqinisa-ke wabathatha-ke omunye wabo-ke bona labo nguye esizakhuluma ngayo kodwa kasazini ukuthi obefanele athathe lobu bukhosi ube nguNkulumane obezalwa ngumwaka obethatha ubukhosi ubelotsholelwa yisizwe ubengazilobolele lokumbona ubengamboni ube siyathathwe ngumntana nenkosi imarriage was not about kissing ngangitsho it's not about love kudingwa inzalo yikho ke babuya naye umwaka wazobaveza-ke uNkulumane kodwa wayemdala njengoba sisazi nguzinkabi owayakwendela kumbiko kamadlenya abebekhona ngale kuzwa ngendaba okuye wathaya undaleka ngo-1847 esengene kuleli lizwe sikuthiyeni-ke lokho nguye wayefanele pho asikwazi-ke ukuthi kwahamba njani umzilikazi esezondilezela wafa uNkulumane wathiwani abanye bade hatshi wabuyela thina esikwazi-ke ukuthi ezakithi induna ezakonyati zakufela lokhu kwadalala wakufela ombuzimbili bakufela waya konale mntwana abaye bathi usephukeni angikafika ephukeni kodwa kuzwakala kulethuna lakhe khonale kwathi imuli yakhe silayo ekaNkulumane kulapho yeomunye ngimbonile khonapho ukhona bakhona silabo abazalwa nguNkulumane esebonakeleke inkosi ya isitshona intaba yadilika ngo-1868 enqameni ngayo kodwa isidumbu sezakhona lapho esikhona kumhlahlandlela wahlala-ke okwenyanga ezimbili engakabekwa ngoba inkosi kubekwa amathambo njalo ibekwa ebhalwini yikho kwenzakala okwenzakalayo begcika amakhala abo egcikwa ngenkiza ngoba iphunga liyabe selikhona babethiba-ke iphunga ngenkiza liyana engamakha omama bezulu abebeziqhola ngayo kayisekho inkosi sekuzathiwani pho babekhona umncumbato kakhulu kwamanzi amnyama bahlala phansi bakukhangela ngihle ngitsho-ke lapha into eqakathekileyo mantungwa lani mahlabezulu kufanele liyazi kokhumalo akulazindlu kokhumalo akulazindlu likuzwisise umathobana ngeke akuthane yedwa athi sikhetha inkosi komathobane kumzilikazi le into kayikho into ngeyamantungwa inkosi ngeyamantungwa likuzwisise kuhle ngoba lingaqala ukuthi hayi mina ngiyindlu kwabani ngokwangakithi ayisikho mhlawumzilikazi wayegcotshwa ahlanga namakhumane ngezindlu lizazi ube khona udonda weziziva ube khona amanyangana ube khona ulugebe bonke nje labo mamba kaqekeqeke obhozongwane bebe khona babe sebehlangene kuhleke ngoba ngizwa mina bengikho phakathi kwabo ukuthi bakwenza bathi iconference ebithewa uBruce Ukhumalo bahlangana yikho kwakufanele bengamakhumalo bonke ngezindlu zona lezo ezikhona sisesedle empangeni zazingekho lezi zindlu ezikhuluma elikhuluma ngazo yizindlu zamuva kathesi sekungabantwana omzilikazi labo lugebe base bemkhetha ke ukuthi hayo faneleyo ngokalobhimula nxa kuzadingwa ithole likuzwisise akubuyelwa emva kakuyiwa kumzilikazi kukumzilikazi kudala kodwa ke sazini ukuthi kuya kubani ubukhosi bacatshela ngaphi bakubuzwa lokho lingaze lakubuza baphelela kulobhengula wabusa wadanisa sesizasuka ke lapho sesidobhayeni ulobhengula uthi siza ukuthi lobhengula wahamba njani asikwazini mhlophe singakuphumputi singaze sa pofuzwa yikulangatha ubukhosi ngakulula lokho elikulangathayo ikakhulu kungwakwamantunga kuyabulala ithanda ukuthi ngilitshele kuyabulala kangikuphumputi ngiyahleka nje bathi hayi khulumela amantunga mina ngingubani bese ngithula ngihleki bantu bakithi ulobhengula ube khona uyise esaphila wathatha uyise esaphila isintu sakithi sithi inkosi izalwa yinkosi singaphuma kuloko sizalahleka esaphila umzilikazi nxa lifuna silithengisele ezimbalweni kukhona lani bantu ngokwe-oral history liyakwazi wathatha kumkhwananzi umpande yamadoda ugagiza eza ethatha intombi yakalodada ngumbhida kulobhengula ijake lidala konke kalibuzwa lingalidini ngunyamandi kodwa uzalwa yindoda sikuzwe sikwazi futhi uzalwa yindoda kuke kwahlupha kancinyane ukuthi amumathe okalodada kwaze kwadala ukuthi abakomkhwananzi ogagisa umpande yamadoda bayeletha ozezalelalo esithi inhlanzi ngolimi lwakithi lapha sitho umfazi wamajaha kodwa engakamumathi umfazi wamajaha wayesemumethe umbhida walakahla unyamadi siyakwazi futhi ukuthi ke loyana wasethi walakahla ngumhlambi ozala udabengwa olele lendlovukazi uloskeyi khonakali onkosikazi khonapho-ke ngithinte enye into nxa sikhuluma ngomuntu ozelwe yindoda asithi nangu-ke okalodada usethethwe yindoda sithi-ke usezele unyamadi akazaleke omunye umntwana olijaha esethethe seyinkosi kuzathiwani hayi kakuhluphi okubalwayo ngunina walelo jaha ukuthi unina wendela endodeni noma esezalwa lo eseyinkosi uyise kakubalwa kubalwa unina ukuthi wayendele endodeni sikuzwisise kuhle khona lokho kubalulekile kakhulu okwemantungweni kuzakuthi kusuka-ke lapho kade silobhengula usehlezi sefaneleke laye adinge phela ithole ozasale siba lithole wathuma amajaha uxukuthwayo engowakomlothwa obephethe intemba wathuma ulothe uhlabangana umdenge hashi eyinduna enduba hambani liyethatha indlovukazi ezazala inkosi yamantunga inkosi yamahlabezulu nanko beseyadinga khonale phethe yakosabe kwela machangani umzila umtakamzila kwakungudombole babona ukuthi useluphele kakuthathwe oseqinileyo yikho lapho kwadingwa khona uxhwalile engwakunxumalo weza lapha ubehlezi emganwini omnyama ngokusweleka kwenhlanhla wasesifa afanga waswela inzalo kwehlula ngaleyo ndlela ke kuxhwalile owayevele edingelwe lokho osezalandela kuvani sekungulosikeyi
amazi
right asiqhubekeni sekuza kuthike khathesi osemkhulu osemdala usengulosikeyi okangoko obezalwa lomamfifi sisayithinta ibizo likamamfifi obezalwa lo ngotha obezalwa elothotha sorry not ngotha lothotha bebezalwa ke bona ngulongofu ulongofu ezalwa ngusidinani usidinani nguye ke obezalwa umpangazitha umpangazitha ezalwa ngubhungane njengoba lisazike lo okampangazitha kazalanga abakodlodlo bakhupha inhlanzi ebizalwa umlethi umfowabo kangoko ungugu ezale lolosikeyi umamfimfi lo mama wazaliwa baye ngesintu sakithi wazala iwabayi awusela lutho iwabayi lelo nguyusidambe ungusidambe nje ngoba zadiwa izihlahla ezokugxabhela kwasekuzalwa-ke intombazana le engusidambe ulele komabhikwa ingcwaba lakhe likomabhikwa kulapha angcwatshwa khona siqhubekeke asokwehlule kowesibili owayebe khangelelwe sekukhathesi kayo okuyamdinga phetheya ezizweni akusekho esebusa kulo bhengula selingadlala phansi nyanga zonke wose khathesi ke osesiba nguyomdala emakhosikazi nenkosi njengoba sathi ukuthi kondiweni wabutha wathanyela usesiba ngumpoliyana umpoliyana siyathemba siyayazi sonke impoliyana kutsho ingubamazwi umpoliyana ke yena udade wabo kafaku ufaku ngiyozala unyanga zonke ufaku uzalwa ngumabuyane umabuyane uzalwa ngukhondwane ukhondwane lo elithi ngukhundwane unezindlu ezimbili kondiweni enye yikamabuyane yiyo likanyanga zonke esibili ngowezimnyama ngowasi utsamaye ngenye ekakhondwane nxa sesidinga lokhu esihamba ngakho yikho-ke umpoliyana lo ubuthile abanye bekulomahwe ngumandiweni khonaphana ensizo emgwaqweni uyararo ungayentshonalanga ingcwaba lakhe likhonapha ngumahwe ezalwa ngumletshe induna yojinga wazala unkomo unkomo wazala unkalakatha unkalakatha ngowaxotshwa waye emagushini enkayi umpoliyana-ke usezala unjube lapho kule ndaba khona usezala unjube unjube simazike simzwisise ukuthi uzalwa njani sithe uzalwa ngumpoliyana abanye komandiweni bazele ungubo yenza uzalwa nguthwapha uloke umandiweni njalo njoba ngijila ukuthi wathanyela kondiweni ngogogo bakhe hayi nina bakamsidikazi ngogogo bakalobhemula wayathatha futhi ke khona njoba ngijila umahwe ngale ngakuthambo uthambo uyozala umhlambezi umhlambezi abesezala uyise mkhulu kaKhayisa ozala lwana undiweni elimbonayo wathanyela amantombazana kathambo ngogogo bakhe nguyeke osesiba mdala unobhengula kala majaha amaningi kakhulu ngisaqamba nje ngibaziyo mina uma ngisimani ukhona kodwa wazidubula laye ngibona ukuthi wazalwa yindoda unyamanda ayesesikhulume ngaye umna wakhe uthakalisa obethwa usintingantinga senkosi owacinga eyekwakha kuthangani ngohlangothini lomfulo olungezansi usivalo ekuleliyayo iphetheya kulogwalo esanda kulukhupha oluphume izolo olumtshengisayo usintinga lemuli yakhe ekhona phana ethangani ubehamba ngehashi esiyabona izihlobo zakhe omadliwa duzane lothangani ngakho ke sokuswa lomhlambi engibazi mqambe engibazi kuphela ngiqambe ngabazi then sesikhulume ngalo ke unjube ozalwa umandiweni kulo ngubo yenja ezalwa umandiweni kulo sidojiwe ezalwa ngungotsha owakodlodlo udadewabo kamgandane induna yenxa umgandane dlodlo oyahlokoza inyosi le 40 Victoria osekusele ngabona umphezeni ilizwe selichitheka ngurosi urosi wabuza wakhethwa ukuthi ubukhosi bamandebele kathi bungavuka ngaphi bamtshela nguye ke ngomoya wakhe wolunya wakhupha abantwana abayibo ababefanele bathathe ubukhosi wabakhupha wabahambisa emaXhoseni eKapa besaziwa le mfanekiso silayo wahamba unjube emdala kwalandela ungubo yenza engowesibili kwacina umphezeni usidojiwe akahambanga kulabo ababekhwalifaya ukuthi babe zinkosi wadilisa-ke urosi ungekeke usakudinga kuleli lizwe ngoba wakudiliza ebuzile ebadaleni kutati ibaphi nxa ungakudinga kuleli lizwe ususala ukuya kudinga le hayi usuza kudinga kusidojiwe bakhona abantwana abakasidojiwe siyabazi bakhona kodwa-ke i-distance kayingasihluphi ukuthi usemaXhoseni akungasihluphi okukhulu ligazi liseduze i-distance physical distance ayilamsebenzi kudingwa igazi igazi lobukhosi igazi lelo liqonda kunjube yikho-ke amantungwa athuma intungu ukuthi kanti kubike-ke lokhu ukuthi hhayi sebedingile ube khona lunjube akahlalanga kodwa likwazi ukuthi unjube uzele amajaha amabili ayiwafuma i-Highlanders u-Albert lo-Rhodes u-Albert ube mdala kulo-Rhodes uze bamthi ngu-Rhodes ngenxa ka-Rhodes nalo owabangela umbuso wakithi kodwa-ke asedingile-ke amantungwa athola kabonanga athole endlini ebifanele kuphume khona ithole nga-Albert bathe sebeliswele bathi hawu kazalwanga yedwa u-Rhodes bakhona abantwana hawu sekulabazukulu babazukulu yikho-ke okukhulunywa ngamantungwa ukuthi bengifanele engxenyeni ngingakatho-ke ukuthi unjube ufe masinye khonale kwasekuthi umuntu owahamba ukuyamlondoloza uyisemkhulu nguye-ke unyanga zonke unina wayevele esekhonale umpoliyana ngakho-ke engusukumeleyo lapho esenza hlala phansi ukuthi ithole sebeli tholi I told you, Ile mnyaka ngingesi kulindawo ile skathe side kodwa ngithengise London sekibuzile ukuthi amahlahleni uthi ithole balitholile balithole kuyiphi indlu uthe sithi njube ngathi lo nyaka umgudi emgubheni lo ngikhona yikho ke ngikhona ngakho ke lelo jaha asebezalethulela balitshengisa amakhumalo ngesikhathi sakhona kodwa linazelele umsebenzi ukhona inkosi kasiyonto yokudlala sifanele sazi imvunulo thina singamahlabezulu kasiyo mazulu imvunulo yethu ifanele ibaluleke ngo-1828 sathubulana lawa amazulu isizwe ngabe sahamba kungayisiko omhabahaba kungayisiko odambisa amahubo ngabe kasikho bavala aluba imvunulo yabo yayifana ngabe abakwenu babulalana pho yathiyana amandebele aqala ukuvunula okubalulekileyo yikho mina labona ngingalithelanga ukuthi hhayi kwamazulu noma sekuthiwa kuthina kugqoka silokwakithi esifanele singabi ngamavila okudinga ukuthi kwagqoka kunjani sivuso kwakithi okweqiniso ngoba kuba yinhlamba ukuthi abantu abathiwa ngumzilikazi selibalanda lisiyavunula njengabo kanti wayesukeleni pho hhayi-ke sengizacina amahlaba ezulu ithole ngubulelani ithole ngubulelani ithole ngubulelani azalivezela amantungwa ngesikhathi sakhona ungezophathisa sebethi hayi labo yibo ngoba bezala emantungweni hhayi batheleni ngiyabonga
umsebenzi wethu sewusiya emaphethelweni kodwa-ke singakafiki.